Mhlekazi osihlala phansi othulayo ukhola ngoma ethi indlela endlela kodwa ungayiethi ngakala chali kamsholozi ubethe ngaleso cawele ngihlabela
indlela endlela esiyamba
emsebenzini wakhe into endinoyibalisa I'm sure ii-partners zakhe ezilapha ziyamazi uba ayingomntu okwaziyo ukuthatha i-decision ngokukhawuleza ukufana hlana le nkosi isiphetheyo wazibona kuyonakala kadaqithaaaedecision ndiyazi uba yephi ke nawuzibonelwa loo nkosi andizange but indlela amethichi masingayo xa kusenziwa i-business plan.